But remember one thing. Uyo mtu akisurvive atakuongezea gesi nyingine kwa ti.
Waridi jangwani.